And you may join them knowing or unknowingly. Kwaguo ni wega gucokaniriria meciria maku riria mureka maundu ka mundu othe eka maundu nigetha maundu maguku thi matikamutahe kana mamurute wega ini wa Ngai. Maundu maria